Kanqwelinqaku iAction SA ibhengeze ukuba ifuna izikhundla zobusomlomo kumasipala waseGoli, kumasipala waseTshwane kunye nakumasipala waseEkhuruleni. Ethetha ngexesha lendibano nondaba izolo, umongameli weAction SA uHerman Mashaba uthi iqela lakhe likhetha ukungabi yinxalenye yesigqeba kumasipala baseRhawutini kodwa linike isigqeba esilawulayo uxanduva. Lokamashaba ongeza ngelithi umbutho wakhe uyaqhubeka nokuba ngumbutho ophikisayo kumasipala bephondo kodwa uvulelekile ukusebenzisana ne-African National Congress kwingxaki ngengxaki.
Ngethuba lendibano nonondaba ngomvulo, iqela iAction SA libhengeze ubume balo kwezopolitiko lichaza ukuba lijonge inzuzo kumasipala ombaxa waseRhawutini. Kwisikhundla sikasomlomo lisoleka ngelithi liza kuhlala njengeqela eliphikisayo kumasipala ombaxa kodwa liza kusebenzisana ne-ANC kweminye imiba ethile.
For us it's not about position. We are happy to really give you some of the positions so that you can accommodate some of the smaller parties who are there with you since 2021. But we'll take the key ones in this arrangement. Key one, for an example, the speaker position. So Action SA is going to take over the speaker, and the ANC and their partners can take the executive.
That Action SA will become a constructive opposition in the city of Johannesburg as a continuation of the position we have announced nationally in response to the grand coalition set up at that level. We will take up key positions in the legislature to empower our role as an opposition. We will not take up positions in the executive, but we will take up positions in the legislature in such a manner that we will have the structural foundation upon which we can be the kind of opposition that is required.
Enye kuziphakamiso seliqela kukuba uKabelo kwamanda asuswe kwisikhundla njengosodolophu. Kwaye khange libuye ngamva kwizixeko lisithi ubunkokheli bakhe abungqalanga.
Councillor Gwamanda failed dismally in his role, and we can spend days highlighting his failures. His failures can be seen in every street corner of this great city, Johannesburg. When the residents of Johannesburg were yearning for proper leadership, Councillor Gwamanda was nowhere to be found. He only responded to emergencies. He's a very reactive executive mayor.
Umongameli weAction SA uHerman Mashaba uthi ebutsheni beveki ezayo umanejala wesixeko uza kubiza ibhunga elikhethekileyo kunyulo losomlomo kunye nosodolophu. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka.